na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Munataka kupokea salamu zake? Haya, wacha wasalimie kupitia njia ya simu. Deputy President, watu wanangoja kukusikiza.
Watu wa nyumba itumulela.
Junior, on a little bit of a